ndicela okokuba sizisote xa usote ezi box nezi shapes izilapha phambi kwakho uzibe. Okay, yintoni luyiphethe? Phethe ntoni? Good, phethe ibox. Wena uphethe ntoni? Ibox. Uphethe ibox? Iphi ibhola? Iphathe ndiyibone. Okay, wena uphethe ntoni? Hambe ndiyibone. Wena uphethe ntoni? Yintoni le ithethe? Ibox. Uphethe ntoni wena wasonke? Ibox. Okay. Mamela ke bantwana bam. Besithetha ngezi shapes ngosiveki yonke. Andithi? Andithi? Aminat? Ngicela ujoye kum. Besithetha ngazo yonke iveki mos, ne? Sathetha ngeziqengqelekayo, sathetha ngezithini? Ngezitshebelezayo, ne?
Yes.
Ngoku ke ndicela wonke umuntu ajonge ibox yakhe. Ukhona umuntu ongenayo ibox apha? Ukhona umuntu ongenayo ibox? Wonke umuntu unebox. Uyayibona? Ibox inee-faces. Ubuso. Jonga ndiza kubalela obu buso bale box. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zingaphi faces zebox? Ndicela sizibale. Ndicela uyibale. Ndicela uzibalele nawe. Ibambe so uzokwazi ubale nalapha ngezantsi ibox yakho. Beke kakuhle. Beke kakuhle kuqala. Beka kakuhle ibox yakho. Beke kahle inat. Beka kahle. Eke? Eke. Masiye ke. Nawe unakho. 1, 6. Bala kalo. Bala apha phezulu.
5, 6.
Z6 neza? Well done. Khandenzani? Six. Good. Khandenzani now? Ibalanga ngeke ungayibalanga iphindaphindile khaphinde phinda 1, 2, 3, 4. Ikhona ungayibalanga khambonisi mbonisi 1 Good, well done. Uyayibona ke ngoku iibhoksi zethu zingaphi? Iibhoksi yethu zinobuso obu? 6 faces. Ngoku ndiza kunika ke ngoku intoni? Iphepha lakho sithini? Sitrace ntoni iibhoksi zethu uzawuzoba. Uzawubeka ibhoksi yakho apha phezu kwephepha utsho ugqiba uthini? Uzobe. Ungathi andinayo nelithi nje pha. Thank you. Beke so. Ibambe ngci apha phakathi. Litheni phepha? Ya. Ibambe ngci apha phezulu. Khawenze. Beke ibox yakho. Beke ibox yakho. Sisi, beke ibox yakho. Okay? Ubhala ngesiphi isandla? Nantsonke. Bamba apha phezulu. Bamba apha phezulu. Bambe ngci. Ungashukumi. Trace akhe. Yenze. Hambisi. Right round. Ungashukumi. Suyisusi. Bamba phezulu. Bamba phezulu. Okay? Hambisi. Ungashukumi. Bamba ngqi. Hambisa ke. Yenze lithi. Suyisusa. Suyisusa. Suyisusa ibambe ngqi. Ujikeleze right round. Bamba yenza. Bamba up. Bamba up. Bambe ngqi. Tinga, Tinga, people sing, and drink. Tinga, Tinga, people sing. You pull me the coxa? Good. Good. So, guess it's Zobile, eh? Okay. Is a gay inacting a pambil? See, can't get into my. Must show you the guy inact. Masim tat, sandwich. Masim tat, tell a gash. Okay. Jonga. Jonga the guy inact. Jonga the guy inact. We inact to Zobin join up. Sure. Gay pill shape. No. Is it a square? Is it a square?
Rectangle.
Huh?
Rectangle.
Where is rectangle? Which one is it a rectangle, Jack? Which one is it a rectangle?
One is a rectangle. One
is a rectangle. One is a rectangle. Takamis. Takamis. Mchong. Mchong. Uzoven Jonyen. Eh?
Square.
Uzoven square. Very good. Si afana na le ayi rectangle.
No.
Asifani. Sina macala amane. Ali nganayo. Very good. Uyayibona iibhoxi ziyakwazi ukhupha ii-shapes ezingafani.
Yes.
Good.